Ndiyakwamkela kumbuzo 44. Uthini ke umbuzo masufunde? Uthi yeyiphi yona ndlela ifactorizeweyo yale equation ilandelayo? 3a squared. Uthabathe u24ab. Udibanise u48b squared. Eyona nto ke siyibonayo apha sizinikiwe izisombululo eziyi-4 kodwa ke sikhona esinye esisiso. Uba ke le equation uyibona ngathi inzima ungathi ujonge u-a ngolaa hlobo lunye luka-x kuba kaloku singathi ngu-3x squared uthabathe u24bx udibanise u48b squared. Into yokuqala ke sifuna ukuyenza kukususa u-3 umkhupha ngaphandle. Masimkhuphe ngaphandle ke u-3. Xa simkhupha ngaphandle u-3 siyabona uba u-3 uyangena ku-24 uyangena naku-48. Ithi ke loo nto singakwazi ukumkhupha ngaphandle. Masiyenze ke loo nto. Sizawuba no-3 ngaphandle ozophindaphinda u-a squared uthabathe. Uzothabatha bani? Uzathabatha u-8 AB kuba kaloku u-24 xa umahlulahlula ngo-3 ngu-8. Udibanise u-48 xa umahlulahlula ngo-3 uzasinika u-16 B squared. Sizawuba no-B squared. Ngoku into elandelayo xa sifuna ukufactorize le nto sizacinga uba amanani amabini ozothi xa wadibanisa mandiphinde ndibhale le nto ngolu hlobo olu hlobo uzokwazi uba uyibone ngalo. Sizawuba no-3 a squared uthabathe u-8 ub u-8 b ke uzoba linani umphindaphinde ngo-a plus u-16 b squared. Ub ungamthatha njengenani u-a yena umthathe njengo-x. Siyayibona ke le equation bana ime ngolaa hlobo le-quadratic polynomial. Ngoku ke masikhangele amanani esizothi xa siwaphindaphinda asinike u-16 b squared xa wadibanisa akunike u-minus 8 b. La manani xa waphindaphinda makakunike u-16 b squared. Ngoku ke siyabona uba la manani azoba no-b. Sicingeke ngamanani ozothi xa waphindaphinda omabini akunika u-16. Siyambona ke u-4 uba angasinika le nto siyifunayo. U-minus 4b xa udibanisa u-minus 4b uzokunika u-minus 8b. Xa uthi minus 4b umphindaphinde ngo-minus 4b uzokunika u-plus 16b squared. Ngoku ke masilibeke linani ndithetha ngalo ngu-minus 4b. Simbeke uthabathe u-minus 4b iza kunika u-minus 8b. Ukanti xa usithi minus 4b umphindaphinde ngo-minus 4b uza kunika u-16b squared. Ngoku ke singayibeka le nto ndithetha ngayo uba ingubani. Sizawuba no-3 umphindaphinde ngo-a kuba kaloku u-minus 4b leli nani sithi xa silifuna ulidibanisa no-minus 4b uzasinika u-minus 8b. Masiyibeke izoba ngu-minus 4b. Sibe no-a minus 4b. Siyayibona ukuba impendulo ngusi kwezi besinazo. Umbuzo olandelayo we-45. Upho 45, u-45 akabonakali. Mandithi ndimkhangele 44, fanele siye ku-45. Mandimthathe apha ke u-45 ndizombeka ukwenzela uba sizombona uba uthini u-45. Ake ndiwukope ndizowubeka apha ukwenzela uba sizosebenza ngaye. Masiyibeke asuse lena sizobeka u-45. Nanku ke u-45. Uthini ke u-45? Uthi yeyiphi eyona i-factor kabani ka-x squared uthabathe u-11x udibanise u-24? Zimbini ke indlela obungayenza ngayo. Ubungajonga nje apha kwezi mpendulo sizinikiweyo. uba yipi ozoxaxa ibe apha ikunike. Kodwa ke thina sifuna ukuyenza ngale ndlela ithiwa kuku factorize. Mandiyibeke njengoba besenzile nangaphambili, sifuna amanani esothixa siwadibanisa azathi asinike u-minus 11, ukanti xa siwaphindaphinda makasinike u-plus 24. La manani ke xa waphindaphinda kuba benditshilo makasinike u-24 angaba minus omabini kuba eli li-minus, kuba kaloku xa uwaphindaphinda amanani a-minus aza kunika inani eli-positive. Ngoku ke sizawuthi sisebenze ngamanani a-minus amabini. Ngawaphi ke loo manani? Masiwakhangela. Xa wadibanisa makunike u-minus 11, ukanti xa waphindaphinda makakunike u-24. Sathi siqapheleke u-minus 8 umdibanise no-minus 3 uyakunika u-minus 11. Ukanti u-minus 8 xa umphindaphinda ngu-minus 3 uyakunika u-plus 24. Loo nto ke singayibeka ngolu hlobo sithi ngu-x uthabathe u-8, yonke loo nto iphindaphinde ngu-x uthabathe u-minus 3. Yeyiphi ke kwezi mpendulo sinazo? Siyayibona uba ifana no-b. Ingakubhidisi ke le nto kuba bakubuze abathanga sombulula. Babe kuthiwa masisombulule besizoba no-equal to u-0, kulapho besiza kusombulula khona. Esofuna isisombululo sale ngxaki. Kodwa ke ngoku basibuza into yokubana yeyiphi na eyifactor yale equation. Kuba kaloku asinayo into engu-0. Ayithi is equal to 0, ayilingani no-0 loo nto. Masiyeke ke leyo. Masiphendule le ibuziweyo. Masiye kumbuzo olandelayo, umbuzo wesingaphi? Umbuzo we-46. Uthi yeyiphi kwezi zilandelayo ebonakalisa u-9t squared umdibanise no-12t plus u-4? Yeyiphi ke eyakhe i-factor apha? Sathi siyijonge ke le nto. Xa uyijongile le equation le, la manani alikho inani esizothi xa silahlulahlule ngawo ukwenzela uba sizosusa, sizoyenza ibe ngcono. Kuba loku 9 no-12 no-4 abanalo inani elifanayo eliphakathi kwabo. Masijonge ke enye indlela esingayenza ngayo. Enye indlela ke sizathi sijonge kwanto engakuthi squared. Le nto ke ingakuthi squared. Masijonge yona. Nantsi eyona nto sizathi siqwalasele yona. Sathi siyijonge kanjani ke? Sathi siqaphele into yobana kwi-binomial yethu izoba linani lokuqala ela u-9t squared. Ngoku ke singakwazi sibe ngoba sithini? Sithi ngu-3t. Kuba kaloku xa umphindaphinda ngomnye u-3t uzasinika u-9t squared. Umdibanise nenani elingu-a esingekalazi. Uphinde loo bracket leyo uyiphindaphinde ngo-3t umdibanise nelinani elingu-b esingalaziyo. Sikhangela ke ngoku namhlanje u-b no-a uba bangubani u-b no-a. Siyayazi ke into yobana u-a xa umdibanisa no-b kufuneka esinike ubani? Esinike u-12t. Esinike u-12. Ukanti xa usithi u-a umphindaphinde ngo-b makasinike u-4. Masiyenze le nto ndithetha ngayo. Sizawuba no-9t squared plus xa uphindaphinda le bracket yonke sizawuba no-3bt plus u-3at. U-a umphindaphinde ngobani? Ngo-b. Ithi ke le nto sizawuba no-9t squared umdibanise 3 xa umphindaphinda u-3bt plus u-3at. Sizokhupha u-3 ngaphandle no-t. Sizoba nantoni? Sizoba no-3a plus b. Ndidibanise nje la manani ndakhupha u-t no-3 kuba benditshilo plus ke ngoku u-ab. Eyona nto ke sifuna ukuyenza ke ngoku sizawuthi u-a xa umdibanisa no-b umphindaphinde ngo-3 makalingane no-12. Nantso eyona nto siyifunayo. Nanze nani osifunayo asiyibhala a umdibanise no b ulingana no 12 uyohlulahlula loo nto ngo 3 ngoko ke izolingana no 4 kuba kaloku sohlulahlulela 12 ngo 3 siphinde sithini sithi u a xa umphindaphinda ngo b naye ulingana no 4 u a ke ungubani nanto siyifunayo ubi ungubani masijonge kuba uthu xa usithi u a unguthu no b unguthu uyaqaphela into obana xa udibanisa u a no b baza kunika u 4 xa uphinda phinda u a no b baza kunika u 4 loo nto ke singayibhala ngolu hlobo sithi 3 t plus 2 squared loo nto ke siyayibona uba ifana no a ubungayenza ke ngokuphindaphinda le phaa ngasentla ikunikelele siyinikiweyo masiye kumbuzo olandelayo uthi yeyiphi eyona ndlela igqityiweyo ukufactoriza ka-32 minus 8 z squared into yokuqala ke ngoku esathi siyenze sathi sikhangele inani elifanayo kula manani 32 no 8 siyaqaphela ke mandithi ndiyibhale 32 uthabathe u-8z squared u-8 uyangena kuwo omabini lamanani singamkhupha ngaphandle simthathe e-minus sizawubona uba into uba izasinika ntoni loo nto masiyenzeke le nto ndithetha ngayo xa ukhupha u-minus 8 sizawushiyeka nantoni sizawushiyeka u-minus 8 uyangaphi ku-32 okanye u-32 u-8 ungena kangaphi ku-32 sizawuthi shiyeke no-minus 4 sizawuthi ke ngoku minus 4 plus u-z squared kuba kaloku u-8 umahlulahlule wangu-1 singaphinda siyibhale ngolu hlobo minus 8 umphindaphinde ngo-z squared uthabathe u-4 ngoku siyayibona ke ngokule nto into yobana into ebubonakala kakuhle uba iyangaphi kodwa ke mandikubonise ubana xa ubona into enje u-a plus b umphindaphinde ngo-a minus b noba ngubani ke u-a no-b le nto iyafana nantoni iyafana no-a squared uthabathe u-b squared kuba kaloku la manani asesiphakathini ayasuka ayasusana nalena ke ngokusisebenza ngayo apha ungajonga u-z njengo-a ubi umjonge njengofu ngoku singayibeka le nto ngolu hlobo sithi minus 8 umphindaphinde la a squared wethu uthabathe ub squared izoba ngubani u-a ndithe ulingana no-z ukanti ub ufana nalafo ngoku ke ub izoba ngu-2 kuba kaloku sifuna sibe no-4 phaa ngoko ke sizawuthi sibe no z udibanise ubani u-2 phinde futhi uyiphindaphinde loo nto ngo-z uthabathe u-2 yeyona nto ke iqhelekileyo ke le kwimizekelo yokufactoriza kwathi ufuneka uziqhelanise nazo kuba kaloku ixesha elininzi iyabuzwa uzathi uyijonge ke uba uyibonakalisa uba le nto iyalingana nyhani nale nto ndithetha ngayo uba xa uphindaphinda le bracket lapha ngasezantsi iza kunika laa nto ingasentla na ngoku isinika ntoni phaa kwimibuzo yethu kwiimpendulo zethu sifuna ke ngokuthina engu-z plus 2 siyabona uba abanayo ke ngokule yethu into eme ngolu hlobo lethu kuba kaloku abana minus ngaphandle sizangathi siphindaphinde yonke le nto ingaphakathi ngo-minus 1 nengaphandle ngoku sizawuthi sifumane ntoni xa senze njalo xa senze ngolo hlobo sizoba no-8 sizoba no-z plus u-2 loo nto uyiphindaphinde ngo-z uthabathe u-2 masibe ngendlela ebonakalayo sizoba no-8 umphindaphinde ngo-z plus 2 xa uphindaphinda i-minus sizoba nobani sizoba no-minus z udibanise u-2 kuba lo siphinda phinde nge minus kuyo yonke indawo. Sathi siqaphele kuba ilingana nantoni, singaphinde siyibhale kwenzela uba sizoba nento efanayo nale banayo. Sizoba no 8 umphinda phinde ngo 2 plus uz, sibe no 2 uthabathe uz. Loo nto ke sathi siqaphele uba iyafana nala mpendulo yakabi. Loo nto ibingaba lula into yobana pha sikhuphe u-8 hayi u-8 o-minus kuba lokhu besizayibona kakuhle ngelo xesha. Kodwa ke ndizathi ndikubone kwividiyo elandelayo. Enkosi.